Jina la foni kuchoka kwa nafe lilo kustuku na bwela mfana wina wake ama spita po kumaso ndi wa hambo liga mixa nyimbo mwazi ndi tumiza sampo kumaso ndi wa fasi ka talenti alinako mu 1 hour anamenya mavesi yangapo nifana wa po ama ziwa zochita muta imba limozi nyimbo koza kuhita anati ya bwela soma waka pesa ya pasi ama kala kuketo mbali za kumachansi ya gabwela ndi kuuza na we utizape umu Pepe pensa mkuda za kutrape Kuma muta menye ndi kresi ya ntu watatu Ndugu za se ito kala nyimbo wa shabu Kendi zingo pusha na fedi za chuka Siku lina makomo osewa za sekuka
If I had a choice Wezi to se fedi na kala paka kali I know you had a choice Kuma Yehova zose ya maziwa kali If I had a choice Wezi to se fedi na kala paka kali I know you had a choice
Takuma na gustu, kodi tipange wanji Tipange remix hit song ya dibanji Wina apoleba mavesi mwasanga sanga Kupanga connect, kena kukala nzanga Maseni yanga, anasanduka ake Padenu ziwa danke ni alindinzake Gini ndi ya simple after dose ya kumpoto Kwa matika ditishu pisa ndi maikoto Wina zimufuta, nekuliso pamti Kaya sindu ziwa tilindima hitangati Chuka nkosa yamba, kuyamba menyama concert Bili ya tuku malawu fika po sponsor Kuyamba na ndikosa yamba maziwa maiko Kwa mandima kondo kwa mafaya maiko Timbuka osamba kukayimba kuyusa Come on, I'm fan of loose.
If I had a choice, was it to send Fedi da Kalambaka Kali? I know you had a choice. Come on, Yehovah, so say I'm a Ziwa Kali. If I had a choice, was it to send Fedi da Kalambaka Kali? I know you had a choice.
Na nandila phone nzako uja wapita Ine kukwila moto wanga osa tsimikiza Yesa ndi kulota kuti mwina ndizuka Kumodabwa siku lonse kuti likudutsa Mafuso wanga pano wa kusoa yanko Sinikaziwa kuti ndizalemba nyimbo yako Kumano wa matiti sama kweshe na malenga Ndeshidi chose ya makonza choti mangotenga Kaya ngozi, kaya matenda Hanali nzanga zulonda muona hakuyenda Kumano info yako ya ndipu zisa lesson Kuti sitawika ndipo mawa ndi inenso Kama lilo pako boma kutenga advantage Chiko ndi joti uli moyo sana kupate Tumbuka osamba mpaka kuzazi za sivu Sunalifana wa simple